igihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazora bahashikanye no kwizera Yesu Kristo gusa.
Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bagenzi, ni umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza. Uyu munsi udasanzwe bagenzi, ndabahamagarira kubandanya mubana nanjye mu rukurikirane dusanzwe turiko turi kwiga amashengero y'indwi dusanga mu byayishuri Yohana duhereye mu gice cya kabiri. Twarabonye yuko aya masezera aya mashengero indwi Yesu yayagereranije n'ibisagara birindwi byo muri Aziya ntonya. Ariko kandi twarabonye yuko aya mashengero indwi ntago ari amashengero indwi azokwaduka ku isi, ahubwo Yesu yari karavuga ibihe birindwi ishengero giwe by'ukuri rizocamwo yaramaze gushinga igihe yari ari hano ku isi. Bagenzi, murazi yuko twahereye uhereye ku kuremwa ku isi, umugambi w'Imana yari ifise ku muntu n'ukuntu yipfunza yuko mu muntu hari ahantu hadasanzwe hari reserve Imana yipfuza yuko bama babonanira buri munsi. Mu mugambi wa Yesu yaciye ahitamo gushinga ishengero ry'intumwa kugira ngo twame dukomerezanya muri we twitegurira gutaha ubwami bwiwe udasanzwe. Yesu arahanura ibihe ishengero ryari rikwiriye gucamwo kugira ngo rize rishike aho yari yipfuza. Uyu munsi twarabonye ibyerekeye Efeso. Efeso twarabonye yuko ari ishengero ryatanguye ihereye Yesu agiye mu ijuru. Turabona kandi ko Efeso ryagiye kurangirira mu mwaka w'ijana aho intumwa ya nyuma Yohana yaripfuye. Hama kandi twarabonye guhera mu mwaka w'ijana na rimwe gushika mu majana atatu na cumi na kabiri niho habaye ishengero rya Simuruna, aho abakristu bageragejwe kwicwa bishwe na Roma ya gipagani ariko bakabandanya bagwira. Twarabonye kandi ibyerekeye Perugamo, ishengero abakristu bamaze kuba abakristu uko babica batera bagwira abapagani b'i Roma. Bamaze kubona yuko kugwanya abakristu batazobishobora, bahisemo ubwabo nabo kwemera ko abakristu gito, maze bahindagura ibyanditswe byera bishimikije ubudahangarwa bwabo bwo hejuru, bishyiriraho umukuru w'ishengero mushasha bamwita Papa. Uyu munsi turaba icigwa gikomeye cyane, igihe cy'ishengero rya Tuatira. Dusenge, Mwami Yesu kubw'urukundo rwawe, heza gikwa kuba wongeye kuduha yandi mahirwe yo kugira ngo tumenye igihe ishengero ryawe ryaciyemwo aricyo wagereranije n'igisagara cya Tuatira. Mwami, turakwinginze ngo aya majambo uyadutahuze, niba mu by'ukuri iri shengero ryawe ryari ry'ukuri n'ukuntu ryahagaze mwa bino bihe, ibihe bitera byisubiriza. Mwami, turakwinginze natwe uduhaye guhagarara nk'uko abizera bo mu gihe cyacu bakira bahagaze. Ikiruta byose uhindure imitima yacu, imibiri yacu, kandi utuzuze mpemu yero duhe kuganzwa na mpemu mu gihe twumviriza aya majambo. Nureke imitima yacu ihinduke n'imibiri yacu ihinduke, duhe gufata ingingo zo kukwizera kira munsi yose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tuatira birasobanura iki? Reka tubanze dutahure Tuatira kugira tumenye n'impamvu Yesu yitiranije kino gisagara akacitirira Tuatira, akakigereranya n'ishengero ryo mwa kino gihe. Tuatira bisobanura dubisobanure dutanze akarorero. Abantu benshi baba baraciye mu ishuri barazi inkuru y'umuswi w'ikigara. Iyo inkoko yaberaguye uduswi maze iriko iradutorera kira igihe cyinshi, harakunda kuboneka gaswi gakunda kuba araka karaha konyene kitorero kwako katari kuri nyina. Tuatira rero bijanye n'ubwo busobanuro nyene. Kubera iki Yesu yita agereranya Tuatira n'iri shengero ryo mwa kino gihe? Tuatira cyari igisagara kirimo abantu bikumira, ni kuvuga ngo abantu bamwe barakorana abandi nabo bagakorana bagenda bakorana kutugwi kutugwi ariko utugwi tudashira hamwe tudafatanye. Yesu araraba aravuga ngo hari gihe kidasanzwe kizobaho bizoba ngombwa yuko uyu munsi mvuga yuko kigereranywa n'iki gisagara cya Tiwatira. Tiwatira rero iri shengero Yesu yishize Tiwatira ryatanguwe mu mwaka w'5:38 havuye Perugamo, maze riza guhera mu mwaka w'5:17 aho habaye revolution y'Uprotestanti bakava Iburaya berekeza muri Amerika. Tuzobibona mu kigwa kizokurikira. Yesu hariya mu byayishyuriye Yohani gice cya kabiri dusomye guhera ku murongo wa 18 gushikana ku murongo wa 29, Yesu aravuga ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero rya Tiwatira ati umuntu afise imbeya zikayangara cyane. Kubera iki Yesu yatanguje ano majambo mu kuvuga Tiwatira? Kubera yuko Tiwatira ryari ishengero rikeneye kubona umuco wa Kristo. Yesu yategerezwa kurimurikira kugira ngo rishobore kubona yuko ritaraho nyene, mu gihe abantu bari bayoboye ishengero rya shengero twamaze kuvuga ryamaze kwivanga na leta, bari babakariye cyane babarabye urutsuri babafata nk'umwana w'icangazi. Rero bari babafatwa nk'umuswi w'ikigaba. Rero bari bakeneye Yesu nk'umuherezi mukuru abamurikira kugira ngo ntibabone yuko ari bonyine. Bari bakeneye ikindi kintu kibatorera mu mbisho. Uyu nawe ni Yesu. Yesu yabanye n'iri shengero ridasanzwe. Yesu aravuga ngo kino gihe ni gihe kidasanzwe na conyine, kubera yuko ishengero ryari rigiramiwe n'uwo bitwa Yezebeli. Inyigisho ya Yezebeli niyo yari kuzunguruka ku isi yose, kandi abantu bose bariko barazimira. Ni kubera iki Yesu avuga aya majambo akomeye? Ni kubera yuko kino gihe kino myaka niho ubutware bw'ubupapa bwa Roma ya Gikristo bwakomera cyane, bwa bundi muri Daniyeli gice 7:8 hamwe n'uwa 20:25 bwitwa agahembe gatonya. Tubanze tumenye ibintu byaranga kariya agahembe gatonya. Kariya agahembe gatonya kaje kamera mu mahembe 10, kandi kamaze kumera haca havamo amahembe 3. Amahembe 3 yagiye kuvamo yari ni kuvuga ngo buriya bwami 10 bwari ubwami bukomeye, bwari bukoze ico bitwa Empire Rome, ubwami bw'abaroma bwa gipagani. Kano gahembe kamaze kuza kaciye gakuramo ubwami 3 ubu butagihari. Ubwo bwami nabwo n'abaheruli abavandeli hamwe n'abaostrogoti, aba uyu munsi ntibagihari, baciye basubirirwa na kano gahembe gatonye, maze gaca kubaka ubwami burindwi bukomeye ubwo Roma y'uyu munsi isanzwe yubatsweko. Ni gihe cyo kumenya ukuri ukuntu ibintu byagenze, maze umaze kumenya ukuri ukamenya inzira y'ukuri ugacuhita mwati njewe ndi buce mu inzira y'ukuri. Yesu yipfuza yuko uyu munsi umenya inzira y'ukuri icyaricyo. Akagahembe kandi kari gafise akanwa kavuga ibihambaye, kandi kari gafise amaso yo gushishoza kugira ngo gashobore kubona abo kazimiza neza na neza. Ncari gihe cy'ubuyobe bukomeye. Aba bantu nico gituma bari bakeneye umuco wa Yesu umurikira abakristo b'ukuri. Kino gihe iyo hageze mu gihe kigoye, iyo hageze mu gihe cyo kwihisha, abakristo b'ukuri baba bakeneye umuco udasanzwe wa Yesu Kristo kugira ngo bakire. Iki gihe harakoranye amakonsure menshi, haraba amanama menshi n'iryo yubakwa rya ekleziya maze bubaka ishengero bagitwa ngo umuryango wagenewe bose ababi n'abeza byari ishengero rigira ryunge ubumwe bw'abakristo hamwe n'abapagani maze baca bakora amakonsire menshi kugira ngo babitorere ntumbero iki gihe bashizeho ikintu bitwa bashizeho ikintu bitwa purgatory bakavuga ati umuntu apfuye ntago birakeneye yuko umuntu amutangira amafaranga bisunze ya nkuru y'umutunzi na n'umworo maze bakavuga ati umuntu niyapfa tuzomutangira amafaranga kugira ngo ashobore gushikana we mu bwami bw'Imana ibi bari gukora kubera yuko haba harimo abasoda babahangange bishe abantu benshi iki gihe mu bapagani kubera bari barasenze ibigi w'abana cyane kandi kubera yuko hari harimo abasanganyi benshi kandi bata abo bose ntibemera guheba ibyaha byabo bakavuga ati bano bantu rero nibakora ibyaha hama rero ufise amafaranga hari ibintu bitwa indulgencia wewe warakora icyaha hama ugacufata amahera runaka ukagenda gutanga kugira ngo ushobore kubabarirwa ibyaha byawe mbere haragera naho umuntu agenda gutanga amafaranga nga yibyaha tarakora ukavuga ati ejo nzogenda mu kabare mu ndaya hama rero reka ngende kwa patiri cyanke kundi umuntu hama ntange amafaranga hama ninamara gutanga amafaranga mbone kugenda gukora icyaha namaze kurihira kwari gusigaye ari urudandazwa ibihe nibyo kagahembe kari ko gatera gakura gashinga ubukomere bwako bukomeye kagiye kaguka gushitsaho kagiye gakwira isi yose hariho ibintu byinshi byagiye gukogwa hagiye gukogwa ibintu byo gusenga kw'abapfuye bivuye mu nyigisho y'ikinyoma bitwa immortalité de l'âme maze ugasanga umuntu yarapfuye maze yamara gupfa hama bakavuga yuko umuntu kugira bamugira umweranda ari uko abanza gukora ibikogwa nka bingahe bibiri cyanke bitatu yarapfuye hari igitabo kimwe twasomye cy'inkuru y'umuntu bagize umweranda ngo bagiye kumusengera ko umuntu yarahumye acarahumuka hama ngo ikindi gihe bagenda kuba gusengera kumva yiwe bari kumwe n'ibimuga bica biramuguruka maze baravuga ati uyu muntu kwakoze ibitangaza yarapfuye ni kuvuga ngo ni umweranda kugira rero bakugira umweranda nuko baraba ibikorwa wakoze ukiriho hamwe n'ibindi bikorwa uba warakoze warapfuye rero ni kuvuga ngo ni ibintu by'ubuyobe byaje byopoza iki jambo ry'Imana ryavuze aho Yesu avuga ngo iyo umuntu apfuye abasinziriye kandi nta kindi kintu abarindiriye atari kuzuka kuri wa munsi Yesu Kristo azoza kubera yuko Pawulo mu Bikorinto yandika avuga ngo kuko umwami wacu Yesu Kristo azoza arangurure n'ijwi rirenga maze abapfuye bizeye nibo bazotangura kuzuka ariko abandi nabo bakatubwira tumubare mu ijuru bageze ahantu hacegekera muri purigatori hamwe n'ahandi iyi ni inyigisho y'ikinyoma yaje kugira ngo yopoze iki jambo ry'Imana ryavuze nk'uko bibiliya ibyerekana ku majambo yo gutuka Imana n'amarugutano kano gahembe katanguye kuzana ni ibintu byinshi ngaha twovuga ariko icyo twovuga bikuru nuko baciye bazana ibyo bitwa vierge gusengera umuntu akasubira kuba ubusugi no gushinga abagore b'abasugi baje biyitirira ababikira kugira ngo bakore umurimo nk'uwa Mariya nyina wa Yesu harabaye ibindi bafata bibiliya barazibika barazugarana baravuga ati abana tuzovyara ntago bikwiye yuko bamenye ukuri ahubwo inama zacu ibyafundikiwe mu nama mu makonsire twagiye gukora nibyo tuzokwigisha abana bacu na twebwe ubwacu ibyo twari tuzi turabyibagiye barahinduye ibintu by'imibatizo bahindura ibintu byinshi cyane tutokwiga tudodagura ngaha ariko musanzwe mu mubona byinyigisho biza byopoza bibiliya ikindi bafashe ibigirwa mana binini binini bahura basenga mu bapagani bi Roma babigira bito bito barakibatiza nkuko twabibonye mu cigwa gerutse inyuma ngo kiriya ni Yesu kiriya ni Maria kiriya ni Naka ni Petero babihamazina aboneka muri bibiliya ariko kandi gushika nubu abapagani babisenga nko mu gihe cya kera barashitseho iminsi mikuru itemewe akandi bari barabugije abantu gusenga ku isabato y'ukuri maze bashinga mu nama rukokoma bakoze mu mwaka w'amagana 321 bashinga kweza dimanche nk'umunsi wo gusenga kandi umunsi wera wejejwe nibuke ntago bari bayobowe na mpemu w'Imana ntago bari bayobowe n'Imana ariko bari bayobowe n'abantu uyu munsi mugenzi uhamagarirwa gukora amahitamo bibiliya hariya mola hadiya mubyashuruwe Yohana nyene hatubwira ikintu kidasanzwe hatubwira yuko iki gihe haciye haboneka abandi bantu bafatwa nkaho ari umuswi ikigaba ariko bibiri ivuga ngo ariko hariho abasigaye hariho amasigadira yitwa kiramemera aba nabo bari bande bari abavodowa aba bavodowa bari abantu badasanzwe mu gihe cyabo kubera yuko mu gihe Roma yari yamaze gukora amategeko kugira ngo bashobore kuganza isi yose mu gihe bari bamaze kugira ibyo bahindura by'ukuri kw'Imana bakajya gusenga ibigwa abana mu buryo batazi bagashiraho umunsi wo gusenga atariwo bakemerera abantu kugibizira kandi byarazira mu bakristo maze bakazana inyigisho z'ubuyobe kubatiza abantu babatonyereje ku ntoki nk'uko twamaze kubibona hamwe n'ibindi byigisho by'ubuyobe ikimaze cahora gitangwa ku Mana ni kuvuga ngo umuntu yacumuye yahamagarwa kugenda imbere ya Yesu Kristo agasenga nk'inzira n'ukuri dushikana mu bwami bw'Imana ariko kandi bagaca bafata bakavuga ati we ni wacumura uzoza kwirega iwanje umbwire hama nange nkakubwira ngo ibyo byaho byawe urabihariwe rero bitangura uko bano bantu babavodo baravuga ati birakwiye yuko twisigariza bibiliya yacu bafata bibiliya barazibika bafata bazandika ku bintu byinshi bigisha abana babo ibyerekeye ubutumwa bwiza bano bana ndababwira ukuri yuko igihe cyabo cyabaye igihe kidasanzwe Imana itazopfa yibagiye kubera yuko mu gihe abana babo babarungika ku mashuri kwiga hamwe n'ababana bakurikiye inyigisho za Roma babaha ubutumwa bwiza mwana ukaza wumva ataje muhira ariko arabwira abaza se wiwe ati data mbega kubyerekeye bibiliya gute batangura kwiga abantu bazana inyigisho nk'iyi aba bantu bari abantu badasanzwe mu gihe cya Yesu mu gihe cyabo Yesu aravuga ngo ariko ndafise abantu bakenye cyane mugenzi mbega yuza kuba mu gihe kiri ishengiro rya kibatira woba wari kuba muri aba bantu Yesu araba agashima bo mu gihe cya kibatira ni kibazo utegerezwa kwibaza kandi ukiyishura iki gihe iyi nyigisho mu gihe ekleziya yari imaze gushingwa mu gihe ubupapa bwagiye bukomera maze bugatangura gutegekesha ubushobozi bwose bukomeye bw'igisato nk'uko tubibona mu byahishuro hari igice cya 13 hatanguye kuboneka ico bitwa reforme hatangura kuboneka abantu bahakana inyigisho z'ubuyobe kubera yuko mwibuke uyu muntu akoze icaha gikomeye kugira ngo yihane i Roma hari hariho isandugu yagenewe ibyo bitwa indulgencia maze umuntu yagenda afukamye akaduga iyo ngazi afukamye kugeza hashika muri iyo sanduku akabona gushirayo ibyo shikanwa azanye maze akabone guharirwa ibyaha byiwe n'ubu ibi bintu byatanguye kuza nari ndenganya ahantu mbona umuntu w'umukozi w'Imana yigira umukozi w'Imana reka ndabivuga uko kubera yuko nabonye atariwe kandi na bibiliya irabishingira intahe arabwira abantu ati nimurandika urandika imitwaro yawe ha mucushira k'amafaranga niwamara gushira k'amafaranga imitwaro yawe izoca yishurwa ninde yabahenze igikorwa cyo gutanga kugira ngo umurimo w'Imana utange utere imbere ni igikorwa kiva mu mutima si ikintu dukora kugira ngo Imana itugirire neza ahubwo ni ikintu dukora kubera Imana yatugiriye neza kubera yuko twamaze kumva umuhamagaro kubera yuko tuzi icyo Imana tugomba ko turatanga kugira ngo igikorwa cy'Imana gitere imbere tugatanga kugira ngo dufashe abagenzi bacu tugatanga kugira ngo urukundo rwa Kristo uko rutugobera kose iki gihe abantu batangura kwiyita amazina y'amarogotano yo gutuka Imana nkuko twabibonye ariko abantu b'ubwenge abantu bibiwe akabangana mpemu yera barabibona bamaze kubibona hacatangura amahinduka icyo bitwa revolutionisme bariyubura haca hatangura kubaka akagwi kitwa k'abaprotestanti babahakanye iri zina abahakanye ni Ekleziya yagise abaprotestanti kubera yuko bari bamaze guhakana inyigisho mbi y'ikinyoma yabo maze aha twovuga mwabano badasanzwe aha twovuga nka John Wycliffe Yohana Wycliffe yabaye umugorozi adasanzwe yahagarariye ukuri kwa Bibiliya mu gihe cya Tiwatira aha twovuga kandi Yohana Calvin twovuga kandi bahuse na ba Jerome hamwe na Luteri hamwe n'abandi bantu tuzobibona ukuntu bano bantu bahavuye bakuza uprotestanti maze bakagenda bagahava bagenda bakava iburaya bakagenda muri Amerika kugira ngo bubake ubundi bwami bukomeye aho amadini menshi ya protestanti yagiye ava hatravuga ba anglikane aba aba batista bavuye ko bitwa batista hamwe nayandi mashengero yagiye akomoka tuzobana mu kigwa kizokurikira ariko uyu munsi mugenzi ndipfuza yuko duhindukiza amaso kugira ngo turabe mu gihe cyati watira aba bantu ntago bene yuko ukuri kwibagirana igihe Martin Luther yaramaze kwibonera Bibiliya agasoma isezerano rishasha kandi akaritahura kubera yuko abantu bari bamaze kumenya yuko umuntu akizwa kubera yatanze agafaranga kubera yatanze inoro kubera yatanze inzu kubera yatanzwe n'ikindi kintu cyose Luteri arasoma abona yuko umuntu akizwa kubw'ubuntu kubwo kwizera gusa atakindi kirinze gusama ntago ari ngubu zacu ariko ni kubw'ubuntu bw'Imana Luteri amaze kubibona aravuga ngo ibyo bintu nibihagarare abona ubuyobe bwinshi aravuga ngo hano hantu niho umugwa wa Satani igihe Luteri yari ashitse ku mugwa mukuru w'i Roma kubera yuko mwibuke uyu Luteri yari umupadiri kandi akomeye yari yaramaze kwigishwa ibintu bikomeye cyane muri Ekleziya Gatolika rero uyu Luteri aravuga ati ibi bintu sivyo umuntu akizwa kubwo kwizera gusa kubwo kwizera Yesu Kristo gusa arahagarara ashikamye mugenzi nibyo ushobora kuba waragendeye mu nyigisho itari nziza ariko uhejeje kumenya ibintu biranga abakristo b'ukuri ibintu biranga abakristo b'ukuri ni kwama duhagarara aho turi mugenzi reba ishengero ry'Imana y'ukuri simpaka ribe riri mu mazu makuru makuru tugarutse inyuma murabona yuko gushika numva yitwa ngo Ekleziya ya bose yagenewe bose ababinabeza kubera yuko abapagani bari baje kandi ntibabemerera guha ibibi byabo bari yorohereje ni kuvuga ngo Ekleziya izokorosha ibintu kose kugira ngo abantu bose bayinjire yagenewe bose atakwihana atakureka ariko Yesu Kristo aravuga ati wewe kumaze kumenya ukuri kubera yuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntugasambane ntukibe ntukice ntukipfuze ntugasenge ibigirwamana rero ushobora kuvuga ati ubu rero ndamenye yuko gusenga ibigirwamana ari bibi kuri cyo gishapure wambaye mu izosi kuri iyo kintu wambaye ku maboko cyane ukavuga ati ubu ndamenye yuko gusenga bapfuye imizimu ari bibi ndamenye yuko kutaruka isabato ari bibi ndamenye yuko wa mubatizo nabatizwa wo gutonyereza ku ruhanga atari wo ndumvise wapfuye byavuye mu bantu gusa bo poza imana reka guhendwa bene data maze ukavuga ati uyu munsi nange mu gihe cyanje birakwe yuko mba nka Yohana w'Ikrife birakwe yuko mba nka Yohana Karve birakwe yuko mba nka Wuse na Yoramu birakwiye yuko mpagararira ukuri nkemera ukuri nk'abagodowa cyangwa ukavuga ati njewe ubu sinkigenda kwaturira ibyaha byanje umuntu ahubwo nzobyaturira Imana Yesu Kristo kubwo kwizera kwanje nkuko Riteri nawe yabigenjeje mugenzi n'igihe cyawe nagerada kubwira yuko Yesu Kristo agiye kuza vuba ego agiye kuza vuba kandi bidatinze ikintu kizoba kimuzanye ni kugira ngo adushire mu mudendezo ni kugira ngo isi jasha yongere kuboneka ni kugira ngo ibintu byose bisubire mu buryo amaganya no gutaka n'uburibye birangire ibi kugira ngo birangire nuko ikintu cyabizanye kizobanza gukugwaho iki nacyo ni icyaha mwibuke yuko icyaha ari cyo cyazanye urupfu amagogwa n'ibibazo byose byazanye ni icyaha Yesu Kristo rero agiye kuza kugira ngo arimbure icyaha kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu umunyabyaha yase kubireka ni we wenyine azoshara n'icyaha cyibwe ariko abagorotse bagenzi bazohabwa igihugu gihore ari icyabo ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakijwe bazoba bahashikamye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo mugenzi uyu munsi hamagarwa kwizera Yesu mugumugira nyambere muri wewe ugahitamo ukavuga ati nange ndifuza kubandananya namwe mu nzira y'ukuri murimo yo muri Yesu Kristo Yesu aguhe kumwizera kandi aguhe kwa mu muyoboka buri munsi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen mugenzi mu gihe wumviriza ijambo nkiri ridasanzwe hariho ibindi bintu hamagarirwa gukora mu gihe ijambo ry'Imana rikugiriye ikimazi reba hepfo ukore kuri Jim Changiraiki kugira ngo ushobore kwerekana yuko wafashijwe n'ikiganiro hama urangije ivyo urashobora gukora ikindi kintu cingenze rino jambo ryagufashije kandi ryagize icyo rihindura mu buzima bwawe birakwiye yuko rero nawe ugira uruhara mwa kino gikorwa dukorera Yesu Kristo ugakora partage cyangwa mu cyongereza share kugira ngo ushobore kurishikana no kuri bagenzi bawe ikindi nacyo niba wagize ikibazo cyangwa ikindi kintu duhanura cyangwa duterera byandike muri comment byandike kuri muri commentaire ku rubuga rwa WhatsApp turatanga ibindi biganiro ku munsi muri groupe yitirwe kino kiganiro mu gihugu cy'ibyiza nico gituma mugenzi niba wipfuza nawe kuyibamwo kugira ngo uze uraronka n'ibindi cyabo by'Imana naho byo babiciye mu buryo bwa audio turashobora guca wandika ku nimero akamenyetso ko guteranya amajana 257 61 amajana 208 669 Yesu aguha umugisha kandi nanjye nkumusabye uhoraho ndagusengera kugira ngo tuze duhurire mu bwami bw'Imana yaduteguriye twimirije kujyamo vuba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo